Waliwo abansaba okwogera ku F9 naye F9 sijazoogerako lwa nsonga nti nabo balina balina right yaabwe kubeera mu Uganda. Uganda si y'abagezi bokka.